Abapfaniki barutwa n'abamarirane yiki abandi nabo bati ababipfa n'ababisangiye. Nyuma yo kumva yuko no haski atubwiye yuko umwana bavyaranye umugore wa mbere bavyaranye umwana wiwe w'umukobwa yaciye atwagwa ajya kubana n'umustar w'umuririmvyi AKES DON, umuntu tuzi yuko ari cyamamare mu muziki no kubagore, twaciye tuba ngombwa yuko tumurondera uwo muntu tumenye n'umuntu bwoko ki, vyaciye bisaba yuko dutohoza amakuru yiwe tumenye uwo muntu yubahutse kuvyarana na Noraske hamagashaza kwa AKES DON n'umuntu bwoko ki, uwo muntu tutazi ninde mu gihe tuzi yuko abagore bose ba Noraske kwishira hejuru no kwiyamamaza ku binyamakuru cyane cyane ku kinyamakuru cha Wakarai TV ari byo vyabo umengo ubwabo bakundanye na AKES DON ucumengo ni publicity bagiye kugira akarorero ni nka SAUDA nta utamu menye yuko akundana na AKES DON mu kiringo wamengo n'ururirimbo rw'igihugu ari bo bantu bari bagize imiswi bavugwa ku marezo sosio de katugende neza. Rero mushobora kumbaza muti we Mayere uwo muntu wasanze ari muntu bwoko ki, n'umuntu ki mama wa Mayere ni muntu bwoko ki? Abandi tanze kuraba marezo sosio mwaramubonye Mayere akivuka yaje ari umwana asa nabi cyane babandi bita ngo niwo munyweraho n'amazi. Bamwe bagiye bamutazira amazina agiye atandukanye, bamwe bakamwita Putin abandi bakamwita Grumpy. Aho mugiye no ku rubuga rwa Facebook ya AKES DON iyo foto murayisanga ko aho mubona umwana muto Mayere akiri muto aho yavutse afise isura ishaje. Baba ndati Mayere usa nabi urashaje, kumbe n'amazina yose ba Mayere baba bashaje. Nimubimpore ako karagaciyemo ntanzigo birimwo. Abakunzi b'inyishu kuri bose, reka rero tugende neza. Mushobora kwibaza muti uwo mugore kubera ikatamenyekanye uwo mugore wa AKES DON yavyaye Mayere mama Putine mama Grand Prix kubera iki tutamumenye, uwo mugore bari basangiye na Noraske kubera iki tutamumenye? Mbe mushobora kwibaza muti hagati ya Noraske na AKES DON ninde yamutanguye? Twavuga ko ari nonono Haske kuko niwe babanje kuvyarana ubwa mbere imbere yuko AKES DON ashikigwa mu kiringo. Tubiravye neza AKES DON umenga afise ingwara yo gukunda abakobwa basanzwe baravyariye iwabo. Aho tugiye kuraba nka SAUDA bakundanye afise umwana, aha dusuye inyuma kandi tugasha turaba neza n'uyu mugore yavyaye ko mama wa Mayere mama wa Putine yabanje kuvyagwa ko na Noraske. Reka tugende neza rero, nawe ntivyari kureka kukubabazi yuba Noraske ubonye bagutwaye umudemu wavyaye ko. Aho naho tuvuga yuko AKES DON amaze gutwara umugore wiwe kugira ngo baje kubana muteye inda, Noraske uwo mwana yaramufise yaciye amurekipera amujyana kumutuza muhiri wiwe. Ubu Noraske babana n'agakobwa kiwe muhiri we. Reka rero tugaruke kandi kwiyi nkuru ngaha kwa AKES DON. Mushobora kwibaza muti ndiko ndabanyoteza uwo mugore none kutari kuramo tubwira mu gihe buri mukobwa wese AKES DON akunze ashaje imbere ya kamera. Uyu mukobwa ntiyashima kujya imbere ya kamera, sinzi ko yaravyemerewe nuko ataravyemerewe mu kiringo ya n'umwana wiwe yavutse uwo Mayere kugira barinde bamwita Putine. Vyari vyavuwe nuko AKES DON yabonye uwo mwana avutse agashashima gushira ku binyamakuru umuntu w'umukecuru angana na bibi wiwe angana na nakuru akavuga ko ariwe mama w'uwo mwana, kuburyo kuri rezo sosio bari bazi ko Mayere yavyawe n'umuntu w'umutamakazi w'umubibi. Ni mu kiganiro AKES DON yagiye atanga abakibonye mwarakibonye sinza aho sinibuka TV yagitanze ko aho yagitanze mushamuhibuka aho yavuze ati jewe Mayere namuvyaranye n'agakobwa kakiri gato muzokabona. Aho ni mu gihe natwe twari tuzi yuko yamuvyaranye n'umukecuru umubibi bangana nabibi wiwe. Mbega ibi vyatanze ishushi yihe? N'uyu mumama rero twovuga ko yari intwari yiyakiriye myivyo bihe bitari bisanzwe, kuko gutera igisa umwana ukamuvyara ukazubona abandi bariko baramwiyitirira bavuga yuko ari bo bamuvyaye mu gihe batazi n'igise cya mbere ukuntu caje batazi ukuntu vyagenze kugira umutwari inda, aho ntivyari vyoroshe. N'uyu mumama rero mama Mayeri mama Putine yihanganiye abakobwa benshi bishinzwe bagiye baza batandukanye kuri AKES DON kuburyo we yabihanganiye atanumwe yashima kuja kuri izo sosiyo ngo atuki cyanke ngo amubwire nabi mu buzima busanzwe n'uyu mumama rero mushobora kumbaza muti twumwita nde mwite na deje cyangwa mwite nana Numwigeme rero myiza cyane yari afise indero nziza indero ndundi nubwo vyamushikiye akavyarira iwabo nubwo yavyariye iwabo yavyaranye n'abastare kandi abastare bamwe bamwe bisoneye ikana AKES DON ari isoneye ntitwoza kumuvuga nabi n'uyu nadeje rero yihanganiye cyane cyane SAUDA mu gihe bitari vyoroshe igihe SAUDA yazari papa yimama yisparatura yishwaratura kuri AKES DON avuga ngo yarose umukunzi ngo yarose ebana kizigenza kirumara ni mu gihe rero bari bahanganye n'uyu mukobwa nadeje nadeje we ivyo SAUDA yakora bivugwa yuko atacu vyamubarira ni mu gihe rero SAUDA we yajya hiti kuri TV online uyu mukobwa nadeje nawe agasigura ko we yajya hiti ku gafaranga kavuye mu TV online akavuga yuko atacu vyari bimutwaye kubona uyu mukobwa SAUDA bashuhanye na AKES DON kuko yavuga ati je bivyo nkeneye byose ndabironka kanatsinda nije ugore mukuru imbere yabo bose bari ko baraza n'uyu mukobwa rero tutaramenya neza haba ngo tuje kumuraba bakunze binyishu kuri bose jewe ndikira mvumvuga makuru ntumba ntohoje neza amakuru mbwiwe na bene yu aya makuru mnamwe mushaka mugende musoma ku kinyamakuru cha AKES DON icyo ari cyo cyose aya makuru muraza kuyabona neza yuko ntariko ndashikuza nimba mbwibaza ko ndiko ndashikuza mugende muvyirabire Uyu munsi rero n'uyu munsi rero ndabemereye yuko ndababwiye ati ni coming soon iki ganiro kigiye kuza aho nzogenda mwira uyu mukobwa nkamuraba nkamuzana tukaganira neza reka mbanze mfata aka kanya nshimira abafanzi bose bagenda batera commentaire zigiye zitandukanye hari abavuga nabi n'abandi bivugira neza ariko commentaire ya yose yabambiye abanziza tuba tuyikeneye reka ndababwiye ati nadeje mutamenye cyane kumare zoso aha abajournaliste benshi bagiye bamusaba iganiro ariko bikaba ngoma na mukwasa bikabanikira bikanka ndababwiye ati ejo aho bukera ejo vuba bwango hashushe hanyerera haduga hamanuka vyanka vyakunda uyu mukobwa nzoja kumuraba ndamubereka imbere ya kamera n'umugore asangiwe n'abagabo babiri no husk and AKES DON kandi bose bari muri industry Bombe gato uvuga ko bahanyaga pass twahora twumva twarumvise kera yuko no haske na AKES DON batacano wakariko ntitwari tuzi ico bivako kuko bose nta numwe yashima kuvuga yuko bakundana n'uwo mukobwa umushobora kwibaza muti mbega uwo mukobwa AKES DON adakunda gushira kuri kamera atubahuka kumwerekana imbere y'abantu mbega uwo mukobwa yasaguti ari muri ba bakobwa biroku ari muri ba bakobwa batisonera eka no kurinda baremesheje uwo mukobwa nawe umubonye nawe ntiwovyibaza n'uyu mukecuru rero yagiye kwitirira Uyu mwana bigatuma avuka bamutazira amazina agiye atandukanye abantu bashaje ati ni Putino ni Rambo 4 ni Grampi abantu baba leader beshi cyane baba philosophe bamwe baba bashaje cyane niwe bagenda bamwitirira kuvuga bavuga ati AKES DON yavyaye umwana w'iminkanyari yavyaye umwana ashaje cyane Reka ndababwiye ati ni Mayeri manyanga utakibagiye ndabibutsa ati ni kiramvu meme abazana inkuru zitwohoje neza cyane ndazitohoza nkazi njira no mu mizi kinjira no mu mizi yazo nkazizura nkazishyira hejuru tugiye gukora neza tugiye kubana neza we utari bwacire ko subscribe share comment na sabone reka nkubwira ati twari dukumburanye ndakubwira ati bandanye ukurikirana ibiganiro byacu uyu munsi nshimye kubarambira sinshimye kubabwira byinshi ariko uyu mwana rero bataziriye Putino canke Grumpy murumvise icyo byavuye ko ni kubera uyu mukecuru yari yamwivye aramwitirira cyane mu gihe mama wiwe mwenye twa murobonye twa mumenye aho ushobora kumwita nde umwite na deje cyangwa umwite nana ku mazina y'abavyeyi reka ndabasezi ndababwira ati murora nigwe muvye no mubanyu murakoze